Dinyɔrɔ muri ko yɛrɛ ma hɔrɔn se di ne bɛ tɛ jɛ bɛ ɲɛ sɔn ne mɛ ko ne ka jɔkɛ fana ne yɛrɛ ko ti ka na a bɛ jɛkɔrɔ wa sɔn yen papa ya kan i ni sɔn ko ti di gari n'o turu wa ba bɛ an mu ka ti man kuka i na n ko sɔn di ne ta dɔw cɛ ko a di jɛmɔgɔ ko cɛrɔ ne ka da ko baturu cɛ ko cɛ ko ne ka da ko n'o gɔlɔla gɔlɔla ne da ko gɛza gɛza cɛ kan zani kan a bu di e se sɔn ko ma ɲɛ sɛ sɛ sebaya yamajambiyo naye anokwirawo vaasuma aenda mudengaya anozobuda kuzvi 2-3 hours later indatopedza nezvazvo hai indoda kuraraaaemayakachena you know so inini hangu kutaura chokwadi ka ina use this ya ndechisa mvura inotonhora its a better than dush its like a dush unochivhura zvakanakanaka so wosa mvura inotonhora inotonhora clean natural tap water right and then you go pachemba unogara pachemba uno yes yeah and voila and you're clean and you're actually ready for the second round kuma clean and stuff right inini hangu it works for me you should try it on so if you go kuma pharmacy like Clicks or Dis-Chem and stuff and then you buy the Betadine douche you save yourself imagine kutanga kutangogesa pakapi usiku 12 o'clock kushuwa 1 o'clock kutangogesa kutanga kuti kwamvura mubhati kana mubhavhu kana mubhaketi no I use this anyway mumaendezo yakanaka timu nyoro